Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi muri Uganda muradukurikira kuri FM 48 n'ibicyenda ya Voice of Muhabura igisoro. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ikigali na FM 93 n'ibice bitatu ikarongi mu burengerazuba. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25.31 na metero 41. Ikaze muri kumwe nanjye Edirwema. Abahinzi mu Burundi bafite ikibazo cyo kubura imbuto z'ibigori bishobora gutuma umusaruro utaha ukendera.
Abuto ntikoroshe kuronka kuko twari kwiyandikishije ngo leta izibiduhe hama ntibyaboneka. Twaciye duhitamwa ufise uburyo kwemera kubigura ku isoko bizimbye cyane. Ni nka pane se nka ntituwa ku isoko twasanga ikiro turiko turakigura 2022. Urumva yuko ari agahombo ku murimo.
Uyu ni umwe mu bahinzi mu kibaya kiri hagati ya Mukoro na Gati mu ntara ya Kayanza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iravuga ko yishimiye ko leta ya Kongo n'umutwe wa M23 bihanganye bongereye iminsi 15 yo guhagarika intambara. Naho umuryango w'umwe bw'Uburayi watangiye inama iganira uburyo bwo gushyigikira Ukraine mu ntambara irwana n'u Burusiya. Ayo makuru nandi twabateguriye ni mukanya. Amakuru yacu yo muri iki gitondo tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Diane Nina Hazwe niwe wayaduteguriye.
Amakuru yacu tuyahere aha muri Amerika. Barack Obama yahoze ari president mu minsi ya vuba yabwiye bamwe mu bamwegereye ko amahirwe y'uko Joe Biden atsinda amatora ya president yo muri uno mwaka ari make cyane. Ikinyamakuru The Washington Post cyo muri Amerika kibitangaza kivuga ko Obama yabwiye inshuti ziwe za hagufi ko Joe Biden yamubereye vice president mu kiringo cy'imyaka 8 yari akwiye gufata akanya ko kwiyumvira cyane kuri kandidature yiwe mu kibanza cya president Amerika. Amerika. Washington munguru yayo dufitiye kopi yandika igiriti kuva President Joe Biden akorana ikiganiro mpaka na Donald Trump, Obama yabwiye abatandukanye ko guheba kuba umukandida w'abademokrati mu matora y'uno mwaka canke kubandanya urugamba akaguma ariwe ari umukandida w'umugambwe ari ingingo yo kwifatira ubwiwe. Obama nk'uko The Washington Post ibandanya kuvyandika yavuze kandi ko ikimuraje ishinga ari ugukingira Biden biciye mu gutuma ibyiza yashitse ko mu myaka amaze ku butegetsi bitaba impfa gusa. Obama yabwiye abo bavuganye bose ko yumva vy'ukuri afise inshingano zo kuba umwe mu bakwiye gukingira Joe Biden kandi ko yemera adahiga imanga ko president w'Amerika Joe Biden yabaye umuprezida mwiza ari naco gituma ari ngombwa yuko ivyo yashitse ko bikingirwa. Kubwa Obama iragirya Biden n'imigambi myiza yaranguye vyogorana ko bikingirwa igihe aba republikan boramuka bafashe ubutegetsi. Obama yahakaniye ariko inshuti ziwe za hagufi bayaze kuri iki kibazo ko ari we wenyine yobashobora gutuma Joe Biden afata ingingo nk'uko bariko barabimubarira. Obama yoba kandi yarabwiye bamwe mu bo bayaze ko ahangayikishijwe n'uko ibipimo bigenda birerekana ko Donald Trump yahoze ari president wa Amerika akaba ari nawe azoserukira aba republikan amatora y'uno mwaka ariko araduza amajwi y'abazohava bamutora mu gihe mukeba wiwe president Joe Biden ayatakaza. Umuvugizi wa Barack Obama yahoze ari president wa Amerika yanse kugira ico avuze kuri no nkuru. Tukivuga ku vya Amerika, ubushikiranganje bujejwe vy'ubutunzi bwafatiye ibihano umugabo akomoka muri Sierra Leone yagirizwa kwinjiza muri Amerika abimukira baharugwa mu bihumbi biciye mu nzira zitemewe n'amategeko. Abo yoba yarinjije bava ku mugabane wa Asia na Afrika. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma.
Agatsiko k'abafatiwe ibihano na Minisiteri y'Imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika karangajwe imbere na Abdul Karim Conte uvuga kuba yaratangaga ibyangombwa bihimbano akambutsa bimukera imipaka. Abamugana baturukaga mu bihugu birimo Ubushinwa, Iran, Uburusiya, Somalia, Afghanistan, Pakistan na Nigeria. Umugore we Veronica Roblero komoka muri Mexico n'abandi bantu babiri bakomoka muri Sierra Leone na Togo nabo bafatiwe ibihano. Agatsiko k'aba bantu gashinjwa kuba karakorageza ndonke ry'amafaranga bacaga bimukira kugira ngo babambutse imipaka mu buryo butemewe n'amategeko kakabagira n'inama z'uburyo bwo kubyitwaramo. Karim Conte yafatiwe mu mujyi wa Tijuana mu gihugu cya Mexico. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje gusaba ko yashyikirizwa inzego zayo z'ubutabera.
Abategetsi bo mu bihugu bigize umuryango umwe bwa Buraya baraye batanguye inama isaba ubumwe mu bikorwa byo gushigikira igihugu cya Ukraine mu ntambara gihanganyemo n'Uburusiya. Muri iyo nama iri kwibera mu Bwongereza, president wa Ukraine yanebaguye bikomeye imigenderanire iri hagati ya Hongriya n'Uburusiya. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza yugurura iyo nama yasavye abayitabiriye gutomora ko bakiri ku murongo umwe mu gufasha Ukraine kwikura mu co yise agasomborotso k'Urusiya. Yumvikanishije ko ubusotoranyi Urusiya bwakoze kuri Ukraine bwagize ingaruka ku mugabane wose wa Buraya, agira ati:
"Many of us have seen attacks on our own.
Benshi muri twe twabibonyemo nk'ibitero kuri demokrasi yacu. Abaturage babangamirwa mu mihanda yacu, indege za gisirikare zinjira mu kirere cyacu, ubwato buvogera amazi yacu. Uyu ni wo mwanya wo gushyira hamwe ibikorwa."
President wa Ukraine Volodymyr Zelensky ni we yari umutumire w'iteka muri ino nama. Afata ijambo na we yashimiye ibi bihugu vya Buraya bibandanya gushigikira igihugu ciwe, avuga ko president w'Uburusiya adashobora kuzohangana n'indongozi nziza mu gihe cose zoba zisenyera ku mugozi umwe. Yagize ati: "Ibigose biradufasha kandi birashoboka." President wa Ukraine Volodymyr Zelensky atadomo urutoki ngo adudurire ko uwo ariko aravuga yanebaguye kandi imigenderanire umushikiranganji wa mbere wa Hongria Viktor Orban afitanye n'Uburusiya n'urugendo umutegetsi aheruka gukorera muri ico gihugu.
"If someone in Europe tries to resolve issues behind others backs or even at the
aha muri rusangi ariko asigura ko ibihugu vya Buraya bigiranirana imigenderanire n'Uburusiya atacu babiriko birafasha Ukraine mu rugamba irimwo. Umushikiranganji wa mbere wa Hongria Viktor Orban nawe nyene yitabiriye ino nama. Agishika mu Bwongereza akaba yabwiye amenyesha makuru ko ashigikiye Ukraine, ariko yemera ijana ku ijana ko Ukraine idashobora gutsinda Urusiya, kandi umuti w'amatati kubwiwe hagati y'ibyo bihugu bibiri udakwiye kuba intambara canke umuheto. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yacu tuyasozerere ku mugabane wa Afrika, aho sentare nkuru y'i Nairobi muri Kenya yaraye yase ingingo ya polisi ico gihugu iziririza imyerekano ibandanya kubera mu bice bitandukanye vy'umurwa mukuru Nairobi. Sentare nkuru yo ku murwa mukuru wa Nairobi ivuga ko mu kurinda kwifata ingingo yayo ya nyuma igenekerezo rya 2019 uku kwezi kw'indwi, abakora imyerekano bashobora kubandanya bayikora atawubakoma. Kwa gatatu inondwi niho polisi ya Kenya yabuza imyerekano yose isigura ko ibikoze mu ntumbero yo gukingira umutekano w'igihugu. Igipolisi cha Kenya cemeza yuko imwe mu mirwi y'inkozi z'ikibi ishaka kwiheka inyuma y'iyo myerekano. Abiyerekana biyamiriza ariko izi nsiguro za polisi ya Kenya bavuga ko atanu uburenganzira na buto ifise bwo kuza imyerekano, kuko ibwirizwa nshingiro rya Kenya ritanga uburenganzira bwo kwiyerekana.
Barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mujye no kuri wa3@radioyacu.vowa.com mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na X. Muradusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya turajya makuru arambuye. Mu gihe bamwe mu bakuru b'ibihugu bituranye n'u Rwanda bamaze kohereza ubutumwa bw'ishimwe kuri Perezida Paul Kagame w'u Rwanda n'ishyaka rya FPR ryatsinze amatora aheruka muri icyo gihugu, u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntibaragira icyo babivugaho. Abasesengura ibya politiki y'akarere babibona bate? Eric Bagirubusa adufitiye inkuru irambuye.
Umbuga nkoranyambaga hari ubutumwa bwinshi bwishimwe kuri Perezida Paul Kagame wongeye gutorerwa gutegeka u Rwanda muri manda ya kane y'imyaka itanu. Hafi ya bose banyujije ubutumwa bwabo ku nkuta zabo za X yahoze yitwa Twitter. Uhereye ku bihugu bya kure nka Bwana Sheikh Tamimu bin Ahmad Al Thani Umuyobozi w'ikirenga w'igihugu cya Qatar yashimye Perezida Paul Kagame kuba yongeye gutorerwa gutegeka u Rwanda, amwizeza ko ibihugu byombi bizakomeza kunoza umubano wabyo mu kwimakaza iterambere n'uburumbuke bwabyo kuba bituye. Naho ku mugabane wa Afurika, umwami Mohamed wa gatandatu wa Maroc yashimye intsinzi ya Perezida Kagame. Mu butumwa bwe yamushimiye we n'abanyarwanda bamugiriye icyizere n'ubushobozi bwe mu kubageza ku bikorwa byinshi by'iterambere. Perezida wa Mozambique Philippe Nyusi nawe yashimiye Perezida Kagame ku ntsinzi yegukanye, anamwifuriza ishya n'ihirwe muri manda y'imyaka itanu yatorewe. Yagize ati "Tubifurije ishya n'ihirwe muri manda nshya mwatorewe n'abaturage b'u Rwanda." Naho ku bihugu byo mu karere u Rwanda ruherereyemo, Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yashimye Perezida Kagame n'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi. Yavuze ko kongera gutorwa kwa Perezida Kagame ari igihamya cy'uko abaturage bamufitiye icyizere mu butegetsi bwe. Yavuze ko Uganda izirikana ubucuti budasanzwe ifitanye n'u Rwanda, ko ibihugu byombi bisangiye icyerekezo kiganisha ku mahoro n'uburumbuke. Yizeje gukomeza gukorana na Kagame mu nyungu z'ibihugu byombi n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Nicyo kimwe na Perezida wa Tanzania Madamu Samia Suluhu Hassan. Mu butumwa bwe yashimiye Perezida Paul Kagame ku ntsinzi yegukanye, amwizeza ko bazakomeza gukorana mu guteza imbere umubano w'ibihugu byombi no guharanira ubumwe n'ubusugire bw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Ku rundi ruhande, kugeza abaturanyi bo mu burengerazuba mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu majyepfo mu gihugu cy'u Burundi, nta butumwa bw'ishimwe boherereje Perezida Kagame. Bamwe mu basesengura basanga bidasanzwe, ariko ko ku baturanyi bihatse ibintu byinshi. Bwana Jean Baptiste Karegeya n'umunyamakuru w'umusesenguzi.
Icyambere kiri positif nuko raporo y'amatora finali zaboneka kuri 27 twakabaye dutegereza. Nabo ngabo bifashe bashobora kuba bavuga bati wenda kadutegereze riba tangaza ya finale batuzamufelisita, cyangwa bagategereza umunsi wirahira. Burya hari umugabo w'inshuti yanjye yajya agaca umugani ngo impundu ntimungwa. Impundu ntimungwa aho bayibitangira hose bazabikora, ariko nanone batabikoze irayifata nk'ubupfura. Kubera ko Habyarimana niwe yigeze kuvuga ubwo inkotanyi zateraga, bamubajije bati ko Uganda igutera, arababwira ati ntawe uhitamo umuturanyi, ahitamo inshuti. Kandi undi mugani uravuga ngo ugaye ifurazi wabo bucya yimuka. Ibi bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari byabishaka bitabishaka bigomba kubana, haba ibibazo hagati y'abayobozi babyo, ariko abaturage bo bagomba kubana ko ni magirirane. Hari ibyo Abarundi bakeneye ku Rwanda, hari ibyo Abanyarwanda bakeneye ku Barundi, hari ibyo dukeneye kuri Kongo, na Kongo hari ibyo ikeneye ku Rwanda.
Karegeya kandi ubusesenguzi bwe yabushingiye ku bibera mu bindi bihugu, haba mu matora y'umukuru w'igihugu cyangwa ubundi buzima bw'ibihugu.
Ushobora no kubipimira ku bantu bohereje ubutumwa bw'akababaro igihe muri Amerika Trump bamuhushaga, ngira ngo ibihugu byinshi hafi ya byose byatanze ubutumwa bw'akababaro no kwihanganisha abaturage ba Amerika, hatitawe ngo ni inshuti za Amerika. Hano rero kuba bibaye kwa ari abaturage ntibatange felicitation, kimwe n'uko bategereje ko amajwi ya nyuma anamenyekana, cyangwa se akaba arimo n'ubwo bupfura bwo kwivumbura butemewe mu muco wa muntu. Ntabwo bagombye kubitwara gutyo. Gufelisita ntabwo bivuze ko ushyigikiye umuntu, urumva rero bagombye kurenga ibyo ngibyo. Muri diplomasi na politike ntabwo akantu kose ukabara. Nibaza ko n'ubu ngubu hano wenda muri kadere y'u Rwanda, byanze bikunze Mpayimana na Dr. Frank Habineza barafelisita umukandida wabatsinze, kurenzaho ni ngombwa no kugira ngo bidatange indi sura.
Mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatsinzwe na Perezida Felix Tshisekedi, nta butumwa bw'ishimwe Perezida Kagame yamwoherereje. Kugeza ubu kandi ibihugu by'u Rwanda na Kongo ndetse n'u Rwanda n'u Burundi ntibicana uwaka. Ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda bigaragaza ko Perezida Kagame watanzwe n'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi yatsinze ku bwiganze bwa 99%. Abakandida biyamamazanyije bombi, Bwana Frank Habineza wo mu ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije, na Bwana Philippe Mpayimana umukandida wigenga, amajwi bageze ntagira kuri 1% yateranirije hamwe. Bagira ubusa, Ijwi ry'Amerika i Kigali.
Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi, aho abahinzi bafite ikibazo cyo kubura imbuto z'ibigori bishobora gutuma umusaruro utaha ukendera. Aho barimo abahinga mu kibaya kiri hagati ya Mukoro na Gati mu ntara ya Kayanza. Inkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika ifatanije n'abakunzi bayo, dusomerwa na Thierry Vendayishimiye uri i Kigali mu Rwanda.
Bamwe mu barimyi b'ibigori bari biteza imbuto ya kijambere itanzwe na leta muri rino rima ryo muci ku giciro kibayabaye, bakavuga ko bari kubarikora kuidandazwa mu masoko ku giciro cy'umurengera. Aba ni bamwe mu barimira mu mwungu uri hagati y'imitumba ya Mukoro na Gati, ni hafi y'umugwa mukuru w'intara ya Kayanza.
Oyaye ntayo twarose, oya n'ubu twacagoma n'ubu tuyigura amahera menshi. Urabona ubu utuyiko turayigura 442.
Abuto ntikoroshe kuronka kuko twari kwiyandika ishijengo leta izibiduhe hama ntivyaboneka twashe duhitamwa ufise uburyo kwemera kubigura ku isoko bizimbye cyane. Ni nka panese nka ntituwa ku isoko twasanga ikiro turiko turakigura 2022, urumva yuko ari agahombo ku murimo.
Abo barimyi bo mu myonga yo mu gihugu hagati bavuga ko atamwimbu biteze muri rino rima ryo muci, kubona leta itarabaronkeje iyo mbuto ya kijambere bitatubura canke pane 53 itanga umwimbu mwinshi, bavuga ko bariko bikora ku byo bimbuye kuri iyo mbuto nyene.
Ni nka panese nka ntituwa ku isoko twasanga ikiro turiko turakigura 2022, hama bijya bazoka nayo tugasanga ikiro turiko turakigura 12, urumva yuko ari agahombo ku murimo.
Tubikoze bizimbye nyene tuva tuhombye.
Twebwe ibigori dufise ubu dutera jujuta. Jujuta ni bijya bigori twasoromye mu mwaka uheze, niyo mbuto turiko turatera ubu, nta mwimbu bifise. Bisaba umwavu mwinshi. Kubera udafise umwavu mwinshi ibyo bya jujuta ko bidakura.
Abarongoye ibiro by'uburimyi mu ntara za Ngozi, Kayanza na Kirundo ziharugwa mu zirimi gwamwo ibigori byinshi, baremeza ko iyo mbuto itazoboneka muri ririma ryo muci, bamwe bita impeshi igira kabiri. Mu bushikiranganje bujeje uburimyi basigura ko mu bihugu byahora bivamwe imbuto yitwa tubura canke pane 53 hateye uruzuba umwimbu wa muke. Medeli Ndayikengurukiye ni umuyobozi ajeje wo guteza imbere ibitegwa.
Nkuko musanze mubizi muri magici abarimyi barijuke cane kurima igitegwa cy'ibigori, kandi ku murindi usumbi cyagitegwa kiryagwa kwita mayisi bride. Muri iki gihe rero kubera ihindagurika ry'ibihe, yaba nka muwundi cyangwa mu karere, kubera iyo mbuto isanzwe iva hanze ntiyabonetse ku rwego rushimishije, ari nacyo gituma abanyagihugu benshi bavuga yuko batarose iyo mbuto.
Uwo muyobozi wo mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo uburimyi atera kama abarimyi gusubira ku mbuto kama. Medeli Ndayikengurukiye akavuga ko ziriko ziragwizwa mu gihugu.
Gushika isaha turiko turavugana tubwa yuko ikigo kijejwe kuraba ubwiza bw'imbuto kimaze kwemeza imbuto zirenga toni 1,340. Abarimyi twabahimiriza kwijukira gutera imbuto kama kuko nayone iratanga umwimushimishije mu gihe bayikurikiranye neza bakayiha vya nkenerwa.
Bamwe mu bo mu mashirahamwe akurikiranira hafi uburimyi mu Burundi ntibemere ibishikirizwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi ko iyo mbuto yimbuka cane yabuze muri kino gihe c'irima ryo muci kubera ihindagurika ry'ibihe. Nabo batashimye kuvugira kuri mikro z'abakunzi b'ijwi ry'Amerika, bakavuga ko amakuru bafise avuga ko iyo mbuto itabonetse kubera ibura ry'amafaranga y'agaciro mvamakungu mu kigega ca leta. Abarimyi b'ibigori mu Burundi bagasaba leta kwisuganya kugira ngo imbuto tubura izoboneke mu irima ry'agatasi ritangurana n'ukwezi kw'icenda.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Abasesenguzi mu by'ubukungu mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba bagaragaza ko ubukungu muri ibyo bihugu bwahungabanye, hakiyongeraho ko guverinoma zananiwe gutanga serivisi z'ibanze ku baturage bazo. Hagati aho niko guverinoma zongera imisoro byongera umutwaro munini ku baturage basanganywe ibibazo. Ibi birasobanura imvururu zerutse kuba mu gihugu cya Kenya hamwe n'imyigaragambyo iherutse gukorwa n'abacuruzi muri Uganda. Inkuru y'umunyamakuru Ignatius Bayizi uri i Kampala muri Uganda.
Urwo n'urubyiruko rwo muri Kenya mu myigaragambyo ruherutse gukora rwamagana umushinga w'itegeko ryategurwaga ukongeza no gushyiraho imisoro mishya ku bintu by'ibanze mu buzima. Iyi myivumbagatanyo yitabiriwe n'ababarirwa mu bihumbi hirya no hino mu gihugu, cyane cyane ku murwa mukuru Nairobi. Hano muri Uganda habaye imyigaragambyo y'amahoro mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka, ubwo abacuruzi bose cyane cyane hano Kampala bahisemo gufunga amaduka yabo kumara hafi ibyumweru bibiri, basaba leta gukuraho umusoro mushya wari uteganijwe ku byo bacuruza mu maduka yabo. Hafi buri mwaka muri Uganda haba imyigaragambyo inenga ubutegetsi gusesagura umutungo w'igihugu n'abategetsi kuwiba bakiyubaka bo n'imiryango yabo mu gihe bakawukoresheje kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Bwana Francis Babu n'umuyobozi mw'ishaka riri ku butegetsi rya NRM muri Uganda kandi akaba n'umusesenguzi w'ibijyanye n'ubutegetsi imitungo hamwe n'imibereho y'abantu mu karere.
The biggest problem in the whole of East Africa is corruption.
Ati ikibazo gikomeye cyane muri Afrika y'Iburasirazuba n'ubujura bw'imitungo y'ibihugu. Ruswa yishe buri kintu. Hari n'amasezerano abategetsi batuzuza, ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu n'ibindi byinshi, kandi abayobozi bakibagirwa inshingano bahawe n'abantu ahubwo bakibanda ku kwikungahaza. Benshi bibwiye ko umushinga w'imari wategurwaga ari wo wateye iyo myigaragambyo. Oya, ahubwo wabaye imbarutso y'ibintu byinshi byababazaga Abanyakenya. Hari amasomo menshi kuri twe muri Uganda twakwigira kuri Kenya, kandi nasaba perezida n'itsinda rye gukanguka bakarwanya ruswa bakanakorera abaturage ibyo bashaka. Ibyabaye muri Kenya birashobora kuba n'ahandi hose. Abandi basesenguzi nka Sara Birete wazobere mu by'amategeko akabakorera muri Uganda na Kenya avuga ko ibihugu byinshi byo mu karere bigoswe n'umutego w'amadeni, kandi ayo madeni ari ntacyo amarira abaturage, bityo amareta akabakwiye kwirinda na cyane cyane urubyiruko rushonje kandi rwabuze imirimo.
You know, when you look at the East African budgets for this year that have just been approved.
Ati iyo urebye ingengo z'imari z'ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba ziherutse kwemezwa, igice kinini kigenewe kuriha imyenda nubwo itangana, ariko byose biri mu mutego w'imyenda. Nukora abantu bararambiwe, kandi abayobozi babaho batunzwe no kunyereza imisoro y'abaturage bagomba kumenya ko ibintu atari ko bizahora. Igihe kizagira babazwe nubwo bazi ko kuri ubu abantu basinziriye kandi batazi gushyira mu bikorwa uburenganzira bwabo. Abategetsi muri Uganda barimo gukora amaperereza ku bikorwa byinshi bya ruswa bituma igihugu gitakaza amamiliyoni y'amadolari yibwa n'abayobozi ba leta buri mwaka. Bamwe muri abo bayobozi barimo gukurikiranwa n'ubutabera ku birego bijyanye na ruswa. Bamwe mu banyagihugu bavuga ko imyigaragambyo nk'iyabaye muri Kenya bitinde bitebuke izaba no muri Uganda.
Ibibazo biri muri Kenya n'ibyo bibazo biri mu kubabyiruko urubyiruko rwano muri Uganda. Umuntu ariga karangiza university akazi kakabura, na hano muri Uganda nibakomeza kwiba ntibite ku kibazo cyo gushakira urubyiruko ibibazo bafite ngo bikemuke, nta kundi pe naho bizaba nk'ibya Kenya.
Twa Hagumimana Robert. Hano muri Uganda naho imisoro barayongeje na cyane nko ku mavuta. Ndanakubyiza ukuri yuko turi ku time bomb isaha yose, ibiri Kenya bizaba hangaha, kandi sinzi niba bazashobora no kubitangira. Na hano muri Uganda murabasha kugira ngo wenda abantu mwabafunga bari kuvuga, ariko time bomb nizabi ituritse. You will not believe.
Hari n'abatekereza ko bigoye kugira ngo muri Uganda hakorwe imyigaragambyo nk'iyabaye muri Kenya, kubera ko igihugu kidakurikiza amahame ya demokarasi nk'uburenganzira ku bwisanzure. Ariko Sara avuga ko impamvu atari iyo yonyine.
Some of the things you see in Uganda also happening in Kenya.
Ati intandukano ko muri Kenya ubuzima bugoye cyane. Muri Uganda abantu bafite ibiryo ndetse n'abadakora akazi bararya. Ku Banyakenya politiki yari yose ya leta igira ingaruka ku buzima bwabo, niyo mpamvu bafite ishaka ryo kurwanya. Abanyayuganda bo ntibakita ku buryo bayoborwa nubwo batanga imisoro myinshi. Muri Uganda ushobora no kwirengagiza ukibira ko ubutegetsi butabaho ariko ukabaho. Icyo ni ikibazo gikomeye rero. Abanyayuganda bakeneye gukanguka bagasaba leta gukora ibyo ishinzwe gukora.
But you can forget about this government and live your life.
Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Tugume ku makuru ajyanye n'amatora, ariko tuvuga ku nkomoko z'inama kaminuza z'amashyaka bita convention mu Cyongereza zimika abakandida bayo ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Thomas Kamirindi adufitiye inkuru irambuye.
Mu kwezi kwa kane gushize twarebeye hamwe ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikivuka mu 1776 nta mashyaka ya politiki yari ifite. Nta ngingo n'imwe y'itegeko nshinga ryayo riteganya amashyaka. Yavutse nyuma kubera ibitekerezo binyuranye ku cyerekezo abanyapolitiki bashakaga guha igihugu. Bamwe bitwaga Federalist baharaniraga guverinoma yo ku rwego rw'igihugu ifite ingufu nyinshi. Abandi bitwaga Anti-Federalist bobashakaga ko leta zigize igihugu zigumana ubwigenge bwazo busesuye zikaba ari nazo zigira ubutegetsi bufite ingufu ntibashakaga guverinoma y'igihugu cyose yazigenga ariko izi muvuma ebyiri zari zitaritwa amashyaka mu by'ukuri ibitekerezo byarakomeje biza kuvamo izindi muvuma nka Democratic Republicans National Republican n'indi yitwaga WIG biza rero kugera ku ishyaka ry'abademokrate mu 1828 n'iry'abarepublikani mu 1854 aya abiri niyo akomeye yabaye ibigugu rwose ahora yihariye ubutegetsi ku rwego rw'igihugu andi mato mato bakunze kwita amashyaka ya gatatu ni menshi ariko nta na rimwe rirabasha gutoresha umuyoboke waryo n'umwe ku mwanya w'umukuru w'igihugu cyangwa ku ntebe n'imwe mu nteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu Congress.
Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC.
Guhitamo abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu nabyo byagiye bihinduka mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ntangiriro bashyirwagaho n'udukoraniro duto duto tw'abayobozi b'amashyaka amaze kuvuka rero. Iby'ikoraniro rinini bita convention mu Cyongereza nk'uko turibona ubu riba ririmo n'abaturage baturutse imihanda yose y'igihugu byatangiranye n'amatora ya 12 ya Perezida wa Repubulika yo mu 1832. Mu rwego rwo kuyitegura, convention ya mbere na mbere mu mateka yakoranyijwe n'ishyaka ryitwaga Anti-Masonic mu kwezi kwa cyenda 1830 mu mujyi wa Philadelphia muri leta ya Pennsylvania. Ntiryabashije kumvikana ku mukandida, noneho rirongera rikoresha indi convention nyuma y'umwaka mu kwezi kwa cyenda 1831 mu mujyi wa Baltimore muri leta ya Maryland. Iyi convention niyo yemeje kandida w'ishyaka Anti-Masonic, ariko yaratsinzwe mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu 1832 kuva ku wa gatanu tariki ya kabiri y'ukwa 11 kugera ku wa gatatu tariki ya gatanu y'ukwa 12. Naho ishyaka ubwaryo, iri shyaka rero Anti-Masonic, ryaje kuzimira burundu. Naho ishyaka ry'abarepublikani ryakoresheje convention yaryo ya mbere na mbere mu mateka mu kwa 12 mu 1831 i Baltimore, iry'abademokrata riyikoranya mu kwa gatanu 1832 naryo i Baltimore. Akenshi na kenshi ariko ibigugu mu mashyaka nibo bahitagamo ku buryo buziguye cyangwa butaziguye intumwa zo kujya muri convention. Nta demokrasi yarimo kuko nta jambo rigaragara rubanda bari babifitemo. Nubwo byari bimeze gutyo bwose ariko abajya muri convention ntibabaga bafite inshingano yo kujya inyuma ya kandida umwe. Bayigeragamo bagatora bisanzwe kugera igihe habonetse utsinze, akaba rero ari we uba kandida w'ishyaka mu matora y'umukuru w'igihugu. Leta ya Oregon iri mu burengerazuba bw'igihugu yabaye iya mbere yabihinduye ishyiraho amabwiriza ko intumwa zose zigiye muri convention zigomba kwemeza kandida umwe gusa. Nibyo byabaye intandaro y'ukuntu convention z'ubu zigomba, niyo nshingano yonyine gusa, guha umugisha kandida no kwereka igihugu ko ishyaka ryunze ubumwe. Erega n'ubundi kandida aba yararangije kumenyekana nyuma y'amatora y'amajonjora y'imbere mu mashyaka. Yego, nabwo muri convention intumwa ziratora, ariko by'umuhango ku buryo kugeza ubu bitaratungurana na rimwe ngo ishyaka rihitemo undi utari uwatsinze amajonjora. Kandida nawe agomba kwemera ku mugaragaro imbere y'intumwa zose ziri muri convention ko yemeye koko guhagararira ishyaka mu matora y'umukuru w'igihugu. Kugeza ubu nabyo nta n'umwe urabyanga. Ku birebana n'imari yo gukoresha convention, amashyaka yarirwarizaga, ariko kuva mu 1976 kugera mu 2012 guverinoma yo ku rwego rw'igihugu yajyaga iha amashyaka akomeye amafaranga atishyurwa yo kuzikoresha. Amashyaka mato mato nayo yashoboraga kubona imfashanyo ya guverinoma yo gukoresha inama kaminuza yayo bitewe n'uburemere afite mu baturage. itegeko ryakuyeho izi nkunga zose mu 2014 ku buryo rero ishyaka nanone ryirwa riza rigakoresha convention yaryo ku buryo bwaryo
shuti mu duteza amatwi aha niho aya makuru ahumurije mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira ijwi rya America nshimira na bagenzi banje bose bamfashije kubagezaho aya makuru kuri mikro mwari kumwe nange Edirwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.